Igama lami nginguThembile. Ngingutata wabantwana abafana ababini apha, uJunior noAza. UJunior una 14, uAza yena ena 11 years. Ndikhulise abantwana ngesizathu sobaba baye bashiywa ngumama wabo kum ngokugula kwami. Isifo sika ekuthiwa yiTB, isifo sephepha. Bendikade ndingumuntu okwazi ovesi kabethi impama okanye abethi inqindi kwinkosikazi. I was very abusive. Bendibetha. Bendibetha umuntu ongumama. Abantwana ndibabetha. Umntana kanye ngafuna umamela, hayi, khula ibhandi ngoku. Phambi kokuba ndiyongena e-parent center, yho, bendiza kundonyanya nami bengazundithanda nyhani.
When we talk about parenting support, right, we used to only think that parenting support is for parents who fail miserably, who doesn't know how to raise children or who's making all the mistakes. Parenting support is for all parents, especially in a community and society that we live in today, where parents and children face so many challenges, whether it is electronic or counseling or material support that parents need, or just getting advice as to how to support the child.
But now I'm starting to have challenges with Junior, guys. I need to be honest with you. He's 14 now. Now he's starting dating now, guys.
Sapin has been great in advocating for the reduction in family violence. And the 16 days of activism is the perfect tool in raising awareness and give out one message in saying that violence in families needs to be reduced. And evidence has also shown that if violence in families are reduced, violence in communities are reduced.
Ever since bangena phayana ndafumana eza sessions aphayana, izinto zaye zatshintsha kum, ukucinga kwam nokwenza kwam. Ngoku ndiyakwazi uzicingela nam ngoku. Ezinye izinto akunyanzelekanga ukusoloko usebenzisa induku kuzo. Esayiphiwayo, uyiphiwa usazalwa, ekuthiwa ngumlomo. Nokuba uqale usoloko, yonke into yakho iqala ngenqindi. And then after usewubethe abantu, ube ngona ufuna uyothetha ke ngoku. I-parent center indifundise loo mava lawo, ukuthi izinto zonke ziyalungiswa ngothini ngothetha.